Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Akasekho emhlabeni ube isilomo somsakazi umkhulukazi uKhozi FM BK Bheka Mchunu obeshayela uhlelo osgeya ngengoma nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video manje uqala usijona lelikhasi wamwelekela igama lami sibonga konke wakantando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube basale beshaqekela abantu esikoleni zokuxhumana emva kokuvela kwendaba esishaqisayo zokudlula emhlabeni kwesilomo somsakazo uBK Bheka Mchunu leso ebeshayela uhlelo lukamasikando khozini FM njalo ngomgqibelo ekuseni usigeya ngengoma kubikwe ukuthi sesidlulile emhlabeni. Lezi ndaba-ke zivezwe abantu abahlukahlukene nomunye oyilungu lomndeni unonkululeko Precious Mchunu ubhale lapha enkundleni yokuxhumana kufacebook wathi awu Jehova usengishiyile emhlabeni ubhuti wami uBheka habheke Mchunu ngithi ulale ngoxolo undaba ezithi amacingwane ukhonze ngokhokho bethu. Ngokwembiko evelayo kube ukuthi odlula emhlabeni nje ubesebanje ukugula isikhathi eside yena uBK Bheka Mchunu. Bafethuke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangisa. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho okhona lapha kwi comment section. Sengathi ke nomoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula.